jamais double mo doora ci bajjan jambir na abdou assis ñoo ci bajjan de na passeri de palmarengal
I'm gonna go on and